nakubonye mu buryohe iyo ndi muri wowe nanuzuye wujuje amashimwe umutima wanjye uzandindira ubugingo ungoteshe imbabazi zawe zature ku musozi wawe wera nakubonye mu buryohe iyo ndi muri wowe mba nuzuye wujuje amashimwe umutima wawe